the APC. E kinde montiere kar ka kiwacho ni en crisis. Gi wach mara iwacho ni en makanga kod dereva duto dhi. Kapos beri ke wache. Mage manyalore thuolo ma wantiere sani kesa. Na oganda rango ni ka dipo ni bura makama utieki kawuono. Wadhi neno ka kituro kindiki chamo mo maka dipo ni doho golo. Gino machungo chendo makamano dhi nyime. Kawuono kata kin.
One, wach mar kia ni kufa dereva kufa makanga ni. Mano propaganda ma jo Gachagua nyoke lumondo gichidgo pi gidua ora. Okay, but impeachment manyo bedo pass nyo en impeachment mar deputy president ma en Rigathi Gachagua osede dala kapo ni en gi thoche moparo ni en wood nyanga ka nga ka nga to mondo o sponsor an impeachment process against the president mondo court parliament gi senate obi owinji and ngeni nyaki chope threshold nitie threshold manyaki bed go for instance nyaki bed gi 177 members mag parliament mar national assembly mondo chak process na kingiyo the percentage manyo gino kalogo 80% 289 MPs nyocho support watch mar Gachagua mondo teche dala kagi support motion then kodhi to 80% ma national assembly o pass the resolution ni mondo nego dhi dala kochako dhi gine senate to 80% ma senate be o approve watch mar impeachment kano tere public participation to 65% mar joma no dhi otimo public participation o respond ni mondo dhi dala. So therefore it means ni the feeling of the country ni mondo Gachagua odhi dala. Kapo ni gin gi thochgi to gitimang'o gi sponsor impeachment ma president. I believe ni president is very stable.
Nitie
gima king'iyo the numbers ma support the president right now. I understand kama wadwa ma Kennedy Odhiambo aye and mokwongo adwa na congratulate ni Kennedy Odhiambo ne en wuod Nyanza modhi mobedo elected Ikiambu. That is very good. Kendo wa hope ni obro bedo gya long life in politics. But mondo Kennedy obedo gya long life in politics wa Kiambu. Nyaka wa protect from gimilungu ni shareholding. Okay? Ma mbele ka ibro nyise ni en koro konego o chung. Kata ko chung to konego miye nikech oken shareholder. Okay? Wadwaro ni mana kako sebede elected no. Eka ka jomoko kato kui moro biro chung tisumo. To wabro elect. Okay? And therefore, I understand that maybe sanito nya loso kama ndi poka ngato winje, but angeni chunye ma ye to unge ni wat ma shareholding manyo watero ne Gachagua dala is an important thing. Mondo set a standard ni wapere Kenya mori gujite.
Agombo duoko kamoro kamatin very fast. Adwana kun wakili ni. Mkuongo impeachment mar Gachagua kata golo Gachagua ofisa adwa na lerne sipokuwa kata wacho ni neno wakili Gachagua is a still deputy president mar Kenya ka mara reyo nikichwa onge moro mara reyo kindiki no the